keenya boqonnaa 10 lakkoofsa 16 gatiin dadhabbii qajeelotaa jireenya bu'aa warra jabloota immoo du'a.
Waqayyo in arka, waqayyo in arka, waqayyo in arka, waqayyo in arka. Yahweh ire, waqayyo in arka, waqayyo in arka, waqayyo in arka, waqayyo in arka.